vya buli kukwe Baton swaziza Ebyandi badde bya soku bimanyisa bangi Mukufuna okwange Nali simanyi nti walijja wentabuka Munnange nsobedde n'okamala Nga soku luli wantwala ng'omuntu songa wali oli muto nnyo
Nadie Thank you.